kata kabanga gabien kola tebimuka naye kati sumulutwa ulira ndi wagulunyo omutima gwange